Yo, abusua, nsɛm a aba abɛtɔdwa yi deɛ kyerɛ sɛ awerɛho sɛm paa. Ɛfiri sɛ nana dubie sukuu ma afa na ayi afoɔ ne kɔɔeɛ a kyerɛ sɛ ɔsɛ ɔmo nkɔ prepare for ɔmo final exams no. Nsɛm a yɛtotoeɛ wɔ Yɛman Ghana mu ha deɛ ɛdi twam. Ɛno ara anadwo na yɛtee sɛ KNUST akwadaa baako final year student ne ho dodo no. Ɛbaa saa na sɛ teachers foɔ ne head mistress no kyerɛ sɛ ɔma agyaa no asɛ obi suru sɛ ɛbɛtumi ayɛ COVID 19 nti nkwadaa no ana susɔsusɔ ne mu ara na kyerɛ sɛ ɔmo ɛpirepire so ara na akyire akwadaa ne papa bɛɛ sukuu mu a ɔbɛfaa no ɔde no kɔduru ayaresabea a akwadaa yɛ afiri mu a kyerɛ sɛ awerɛho sɛm paa ama kyerɛ sɛ ne mfɛfoɔ no kora ɛyɛ demonstration dendenden yɛn kɔhwɛ video no.
Alô.
Sobolo ni atoma esi ndi. Oh, sobolo ni esi ndi.
Ene chot drink. Abra wa aba.